Huh? That is the stupid things I'm talking about. Huh? Unadharau mwalimu. Hata kama mwalimu ni mdogo aje. Huh? We have a lot of things that you don't have. Nani kwa babaka kwa trouser kama hii? Kijana we think you are joking. Wow. Yeah.